Ero kamano kuom kitera mogi TV kod wer winjo pachi ariyo adek auchiel nono none kaka inyalo yudo wa. Moheo ji auchiel dhi nyime gi yudo thieth e ostende mopogore opogore e boma ma Kisii ka ji mamoko ma kwan gi pok oyangi bende oringo gi hinyruok e lweny mane omuoch e tugo mane obagi mar sikunde mag sekondar e paw tuke mag Gusii Stadium. Kaka jafombo marwa James Opondo lero, tugono e kind tim mar Kodero Bara gi Musingu nochungi kuom dakika 30 bang' johera mag Kodero Bara donjo e chuny pap kage kwedo kaka itugono itayo.
Ma e kaka ne chalo e alap Gusii Stadium County ma Kisii bang' tugo mane dhi nyime kind Sekund Kodero Bara gi Musingu bedo gi rochruok. Johera mag adhula mane oyuoro e tugono nochako bayo kite dakika machuok tok Sekund Sekondar ma Musingu loyo gol margi mokwongo kokalo e opich achoma. Ganda mathoth mane oyuoro mar neno tugono nochako wuok e alap ka gimanyo kaka ginyalo konyore mar wuok e kinde mane amen gi ng'wech nomako mach. Obila kaachiel gi askari ma kaunti ma Kisii notiyo gi rieko mar golo oko joma ne odonjo e pap, gino mane okawo thuolo mar dakika 30. Lweny mochu chieng' ne odhi nyime oko mar alap Gusii Stadium kama jopiny ne bao obila gi kite. Moheo ji auchiel mane oyudo hinyruok ne oring godo e osiptende mopogore e boma ma Kisii.
Ubabe wa mpira ni kwenye uwanja. Ubabe wa mpira si kwenye stands pale mahali mafans wanaona mpira. Kwa hivyo kuanzia hapa kwenda mbele, najua mchuano huu bado haujakamilika. Tunatarajia kwamba wale ambao wanatabia kama hizo, tafadhali, haina haja.
Inakuwa aibu sana kabisa kwa mashabiki kama sisi, tumetoka mbali, tumetumia pesa kuja kuangalia mpira wa wanafunzi. Tulikuwa wanafunzi, sio villagers. Na wakiingia kwa uwanja ambao umetengenezwa pesa nyingi, alati ametengeneza, wanaharibu kila kitu. Na kwa hakika wameingia hata kwa maduka, wamekunywa soda, wameingia kwa mahoteli, wamekula chakula ya wengine, wamefunga biashara.
Kanuwege Jofambo, kocha mar Musingu na Leroni Arita Kwenya koro jiwe tuke mag Sekunde Sekondar kwa kweda malich, rochruok matimore kinde ka kinde tuke mag Sekunde. Mage timore tok lwenye bende uoke alapa ma Sekund Sekondar ma Kardinal Otunga e kinde ma tuke mag Sekunde Sekondar gwenge ma Nyanza ne dhi nyime.
Violence comes because maybe one, a team is not well prepared. Fans don't play football. Yeah, ata sisi mini kishindua, I lost at the region last year, I said yes, it's next year is there. So fans, particularly this region, at region, at least two coaches died from Nyambaria boys. I think they're taking it lightly, but it would get out of hand. Because fans don't play football. If a team loses, they cannot force. Because they want the match to stop so that the match is repeated or something happens.
Kamanda Marubilai County ma Kisii olero ni nonro osechak timo mar ng'eyo gino mane okelo lweny ma kamano. Kata kamano tugono ne odhi nyime bang' kwe bedo elap Gusii kama tim mar Musingu noloyo Kodero Bara gol achiel kuom nono. James Opondo, Ramogi TV. Okay.